Kubatshazwa isihluku sowesilisa owase-once back farm e-Cookstad oqeme wabulala ngesandla izingane zakhe ezimbili nesalukazi sakwamakhelwane ngoba esola ngokuthakatha. Lesi sigameko senze ngolwesibili ekuseni shiya umphakathi wakule ndawo omangele. Kuthiwa kumsola uqeda ukubulala izingane zakhe maqeda wasiqoba ngaphambi kokuyobulala umakhelwane. Kube ukuthi ubulale uRamolet Mabhalo neminyango 5, uRitsepele Mabhalo neminyango 11, noElson Zemanze oneminyaka engo-65. Iphephandaba langathole ngomthombo walo ukuthi umsola ubulale umakhelwane ngoba emsola ngokuthi uyathakatha. Kuthiwa-ke indaba iqale ngomsombuluko ngesikhathi izingane zikamsola zimtshela ukuthi zibone inyoka kwamakhelwane. Kube ukuthi-ke akazange enze lutho ngalokhu okutheke ngolwesibili ekuseni wadonsa-ke isandla washaya-ke izingane zakhe ezimbili ekhanda. Kuthiwa-ke uqede ukuzibulala wazinquma amakhanda zombili. Umthombo uthi konke lokhu kwenzeke unina wezingane engekho semsebenzini. Uqhuba uthi uqede-ke ukunquma izingane wadlelela-ke kumakhelwane obemsola ngokuthakatha. Ufike khona-ke ongakhuluma lutho waqinta-ke esalukazini washaya-ke ngesandla isikhawu ezintathu ekhanda sashonela-ke khona lapho. Umphakathi uzwile-ke ngalokhu wabeke usumjaha wabaleka wayocasha ndawona athile. Ugcine ukwazile ukumthola wabeke usumthelekela ngenduku. Ube nenhlanhla ngoba-ke amaphoyisa sesafika endaweni yesigameko noma-ke waphuthumiswa-ke noma-ke bamphuthumisa esibhedlela elimele kanzima, kusho-ke umthombo. Umnumzane Lwanda Madikizela oyimeya-ke yase-Great Greater Cookstad uthe lolu daba-ke lubashiye beshaqeke kakhulu. Uthe noma-ke useyijube ithimba noma-ke ithimba ukuba-ke lisondele emndenini owehlele-ke ilo mshophe. Uthi-ke into enjengale iyaqala-ke ukwenzeka endaweni. Sebecele-ke nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukuba-ke ulekelele umndeni. Le nto isisuse sikhulu noma-ke isithuse kakhulu ukuthi-ke umuntu engabulala izingane zakhe ngesihluku esingaka. Kodwa-ke konke lokhu-ke sikubeke ezandleni zamaphoyisa, kusho-ke noma-ke ukuba-ke enze umsebenzi wawo.